What is not possible? What is doing?
Kule naona kama vile kamera imelala sana. Kwa hapa inachukua fresh.
Fresh kabisa.
Tapu haraka.
Kwenda rekodi pale.
Ah,
tú ya pote.
Wewe, loma likopo fundi kule.